one, go! you can do!
3, 2, 1, go!
Ivy! Ivy! Ivy!
Go, Charizard!